zige inguquko kempukeli ayizothi ke zenziwe imamelo sundowns divine nantsi king enja snaking enja mapena ne uma yema grant kekana nantsi king enja snaking enja ayifaka lapha ke phakathi nenkundla repair uma yema asibeka lapha ke mapena nantsi king enja bayishiya phansi king enja uthi umkhize akufune inkinga la uthi umkhize wemadoda akufune inkinga la nansi inkinga ifika nje isizonyakaza Peter Shalulile nansi inkinga entsha eyithi yazama inkinga entsha siyabonga amabhena eyithi yadla inkinga entsha akubheke lapha kwemukeli iphasikani okusho unokushakana phasi lakhona uyihlalele ihambeno Peter Shalulile nansi inkinga entsha lufike ngapha-ke ngasonyaweni lesokudla kwakuthi-ke lesokhukhune ingakho ubona-ke i-technical team esikhukhune ila ngoba sibheke lapha-ke kekana ayifeza kamnandi ufuna lapha-ke inkinga entsha sinenkinga entsha ifeza kamnandi inkinga entsha abheke lapha-ke neumayema moti yonana 2007 2008 2009 nakuye lapha-ke asibheke lapha-ke inkinga entsha ayivimba inkinga entsha siyabonga amaphena uthi uwilliams kwagogezola awu snaking entsha nansi inkinga entsha iyangena inkinga entsha mayishiya phansi uthinopempe umdlalo omuhle awuqhubeke uthinopempe umdlalo omuhle awuqhubeke yena-ke lapha-ke uxola sitela uyaluwina leliya bhola yena-ke umaphena uyakhala lapha-ke manqoba mnqithi uthi-ke ref that's a foul uthi nje nopempe ifoul neqembu le kulukwane city ngesonto-ke ngo-3 nansi inkinga entsha dlulisa kamnandi gibela mntwana msihamba moti yonana ayivimba imoti yonana uyashashela-ke ukekana ufuna ngapha-ke inkinga entsha siyabonga amabhena sinenkinga entsha sisebenze lapha-ke ezukile emkhize phakathi ebhokisini iyavimba lapha-ke muva yona-ke i-real am sinenkinga entsha nansi inkinga entsha dumiso uye lapha-ke kumabhena ungqongqosho ongenasikhundla uyamkhumbula yena undumiso amabhena asibheke lapha-ke inkinga entsha nansi inkinga entsha yasekhize ekhiphe iphasi kanokusho sisebenze lapha-ke muva abayo-ke imamelo sundowns moti yonana pisa into-ke engavamileke nezeneze ngaleyo ndlela-ke 2 mamelo sundowns 1 royal am sinenkinga entsha sinenkinga entsha ithi yazama inkinga entsha siyabonga amaphena uzoyilungisa ishooting yakhe